I was not causing a bad trauma, don't ihluke kakhulu. So, i-argument yami nommeli wami ethi uzathuka mina yipi de ebengenzani, yipi ubungozi engangikhoza kuyena. Icala langoku eMaritzburg ngadlulisela enkantolo i-Supreme Court of Appeal emadadini amathathu. Lafike la ngichitha icala ngikubini e-Constitutional Court emadadini awu 11. Ngaphuma ngibike lapha ecaleni. Ngilangiso sentini. Ngaba qophela umlando mina. Lapho amajaji awu 9 aphuma phambili awu 2 athi wona hayi ngiguilty. So ke imajority yona iyakudla.